nase ndawon lepo tse kona wafanya re kona levetyo nge bengelela e kamalam ngingu sembiso ngingu wangandlo zin kalu uzi makalu vashe le channel to subscribe kandu mugu tusubu wisbili ngi bengelele futhi ngamngelo hlelweni uyembukele ngi kupathela zona manje zithi owesifazane oneminyaka 28 ukudala uklabhe wabulala umfo wabo oneminyaka ngu 25 ukudala ekhaya labo endaweni yasemashongo namuhla ekuseni. Kubikwa ukuthi indaba isuswe ukuduka kwesinemfu sakhe lowesifazane nokuthe uma ebuza umfo wabo wasikhomba emnyango lasilahle khona. Kubikwa ukuthi le mpi iqale khona balwa intombazana nyana yathatha imbazo yayikhweza ekhanda likamfo wabo wafela khona lapho. Intombazana izamile ukubaleka kwasho khona ukuthi ibaleka nje inenxeba nje belibhaje ummese emqaleni yawa yafa nayo. Kanti ke ishiye izingane zayo eziyisihlanu ezingaziwa ukuthi zizonakekelwa ngubani. Mbukeli bekuzonakeleze bengikuphathele zona kuleli hora. Bekubhalakho ku-comment section melana lolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.